yo na neno yo le moca siasa chalo que yo Cristo yo siasa o chalo que yo Cristo yo le mo liam laro chunge gijo chien wan bende walaro chunge gichama mamoko okamano wachandre Jolemo yalo injili mar dhi e polo mondo icham gik mosiko mochwere manyaka chieng'. Wan bende wayalo injili mar dhi e state house mondo icham gik moko mabeyo e seche ma pod intie. Jolemo nigi hierarchy margi, ka idhi e kanisa mar Catholic ibiro yudo ka pop ni malo, en mogik kiliwe gi cardinal, idhi adhiya nyaka mtoto misa piny ka. Wan bende chama wa mar ODM bende mana kamano, pop marwa e kanisa wa ma etok yale dhi e polo, yale dhi e state house, en pop mare Raila Amolo Odinga, cardinal di ochung' mbele uka John Mbadi. Mane wachake multi-party nyaka kawuono osego kura Kenya ka diuchiel to diuchiel go te joluo osechung ka dwaro president mar Kenya. 92 Jaramogi nochungi Ford Kenya, 97 Raila obiro gi NDP, 2002 Orengo nobiro gi SDP, kata ne ok en serious ahinya kamano to nochung nodwaro president. 2007 Raila duogo gi ODM, 2013 Raila chungi ODM stroke court, 2017 Raila chungi ODM stroke NASA. E yero go duto te onge mane jo Kikuyu osebede piny kago mbaka ni be gimiyo jaluo ombulu kata gituono. Ne wachako siasa to wang'eno kuch jo Kikuyu gi Mount Kenya waonge go. Wang'e ni jo Kikuyu bedo piny kago mbaka ni gimiyo Raila kata gituone. Donge en hono maduong'. Johala mosebedo kachoko pesa kamiyo Kibaki go Uhuru mondo oyombwago ema wang' ni bedi otel kago mbaka ni wachokie gimoro matin wami Raila odhi obedgo president. Haleluya! Koro un hono maduong' machalo kama ma wayuda ma Nyasaye momiyo wa ok rieko Mbadi ok rieko Raila, Nyasaye makelonwago kaka oganda Luo, nikech anyisou ni ka Raila gimoro nyalo timore makwero makelo kethruok piny, ni Raila ok obedo president higa manyien, anyisi noni jaluo mang'iya ka kawuono ibiro tho kok ineno jaluo mobedo president gi wang'i. Loso ng'ato marom kama Raila chope ok yot, emomiyo awacho ni oganda wa majaluo sani emidware jaluo mondo oriwre, nikech gimomiyo joka gombo ni mondo omiwa gini kamoro ok en nikech giherowa ahinya. Gineno ka namba ariyo cha en ng'ama jamirima, jakuo, gik maricho richo ni kuome, odhi ketho piny, omiyo gimanyo ng'ama nyalo yombe. Ka ging'iyo wuod Atol to milion achiel kende, wuod Tokodera gweng'e opogore didek, wuodwa nie moganda ne monagi nie toke milion adek, to en gi jo Kisii bang'e, en gi Masai bang'e, en gi Turkana bang'e, Nam Chumbi bang'e. Giwacho ni ng'ane kwa miyo kata 20% kende, kaeto bunde mwamaye kocha be wakete toke, oyombo namba ariyo sama chon. Haleluya! Emomiyo ka ng'ato chako kelo ni wach moro ka kendo makiko wach kata obedo wadu nyathi meru kata obed ng'ama nade, kone ni ruoth opaki tagwei, ok adwar wach moro amora kendo. Raila warwako state house, chama moro amora, obed piet punda, obed ang'o, obed chama machal nade, ok wadwar e piny Luoland ka, wadwaro chama achiel kende miluongo ni ODM. To president en Raila Amolo Odinga. Nyasaye ok gwedhna ugi weche mang'eny mawacho.